Kwa hiyo akiwa anafika hapa mimi nafunga naondoka.
Oh, no, I'm not going to be able to do that.